Now, kunama rules ayi five akubambile before basube successful. Number one, mhla ilava istepisi besakha. Mhla istepisi besakha. Bonke abantu abakha itepisi, I don't know bebe nani in mind. Istepisi masakhiwo sakhi ukuthi ungasinyuki nomuntu. Usinyuka wedwa kwa. Usinyuka wedwa, not nomuntu. Wow. I don't know. Asiki istepisi esiyisidudla but sikhona eside. In other words, masikhuluma nge ladder of success, you can be ube successful uzube beyond the sky. But basakha sayislender, bamba lo uyi-one, mawusuzowina uzonyuka wedwa. Why every time uNkulunkulu sezokubekela i-ladder of success, uzokwenza uNkulunkulu ukuthi ushiwe abantu, ushawe abantu, uvukelwe abantu, ube rejected, ube ejected, ujikelwe nabantu ababekuthanda, so that uzosala wedwa, so that we'll be able to climb the ladder of success. Azi ukuthi mawuzoclimba i-ladder yempumelelo, khona sebela abaphumelela bana. Ngeke bakudonse. Hayi, angikuphindela bawuyizwa. Njalo uma ufuna impumelelo azi, abantu bahlukene kayi-two. Khona laba onabo laphansi, nalaba sebephumelela abaphezulu. I-rule number three, ithi uma uzoclimb i-ladder, ayikho pulling force, but there is a pushing force. Labantu abangaphezulu abafisi kube khona omunye ozala. And nale mphovela phansi ayifisi uyishiye uye phezulu. Uma uzonyuka i-ladder, istepisi asakhelwanga amasuti. 99.9% wabantu abanyuka i-ladder abawagqokile amasuti. Uma uzoya e-Hilton noma uye e-Sandton kube kwama-lift kuza kubeke erumini oyakuyona. Kunama escalators akubeke erumini oyakuyona. Kunama ordinary steps akubeka la uya khona. But makukhunywa ngestepisi kuyasetshenzwa kuzunyuke, therefore gqoka usiyasebenza kuzunyuke. Why kufanele kugqoke usiyasebenza? Uma ngabe uzonyuka kwi-ladder of success kanti ugqoke isuit, every time makukhunywa ngesteps, istepisi lesi. Njalo makusetshenzwa, bonke abantu abagqoko siyasebenza abanamachaphazelo kapende abangasazi bathelwa uba. Kodwa mina mangigqoke leli shirt once la nedot angimkhohliwe umuntu wangingcolisa. Every time if you are ready, uma usuredi ukuyithintitha ube ku-step number one. Nanti rule number five ekubambile, gqoka i-overall ebhalwe ngemuva ukuthi be patient with me, I'm still under construction. Every time if wayidrive imoto ukhuleke, njengoba ngizokhuluma la ngizokhuluma into oyaziyo ngezinqede. Every time awudrive imoto kune-traffic kuyatasuka. Lezi moto zinesicefe man. Ngaze ngaleta ha. Yini le moto zaba? Once wabona ibhodi elithi be patient with us, the road is still under construction, luyehlulaka. Ungabosheshe ugqoke isuti kanti akwakaphumeleli. Ngoba bazothi uma bekuthela ngopende wenhlamba, bekuhleba, beshe yonke into bese uyakhubeka uyeke. Kanti uma ugqoke ispiritual overall, bathi noma ukhulu bekhuluma uthi be patient with me, anginakaqedwa, I'm still under construction. Awutholi into oyifunayo ngokufuna into oyifunayo. Ungafa ufuna into oyifunayo, ungayitholanga into oyifunayo. Uze wenze lento ongayifuni ezokunika into oyifunayo. Uma ufuna ukuba phezulu ukuphatha, uthi uJesu muthi ukufuna ukuphatha ukuba phezulu. Uzozufa ungabanga phezulu. Iya phansi la ungafuni khona. Ukuba phansi kuzokunika ukuya phezulu lokho okufunayo. Ufuna abantu bakuthande, yebo ufuna abantu bakuthande. Thanda wena kuqala abantu, nokuthanda abantu kuzokwenza ukuthi abantu bakuthande phela. Athi izinto esiyifuna enkosini zihlele emanzini. Uma ngabe ubona sekunezimo ezikukhalisayo emehlweni sekuphuma amanzi, ubokwazi le nto ilidile isiseduze. Mase bakukhalisa emsebenzini, sebakukhalisa esikoleni, mase bakuhlukumeza, your blessing is around the corner. Lapha kwi-dentist uthi ungena kuthiwa khamza. Apha elidokotela kazingizwe uyasazi uma usazini khamza ukhamisa.
bese kushaya umjova athi you can go uyohlala phansi akakalikhiphi ngale akokukhamisa akho umjova hlala la mawukhala udokotela akakunaki udokotela lapha ukushaya ngomjova mawuyokhipha izinyo ngoba uyazi ukuthi asikho isidingo sokuthi uzwe inhlungu ngoba uyoluza uyolahlekelwa le mphovolo yakho oyibona manje awuphinde uyibona therefore there is no need for pain ngale elabor ward bayazi noma ungasikwa noma ungenza ubuhlungu uzophuma usuhleka ngoba kunento ozobe uyiphethe bayazi no pain no gain no labor pains no baby no peace no honey no wilderness no Canaan no thorns no crown uma uzoba top kwilava kunezimo ezisazokukhalisa hayi kancane